Uvuzelela amasiko ngoba sikubonile lokho esikhathini esiningi kulahlekile esizweni esikhona namhlanje.
Ugogo Matumbela likhulu ichaza alibambile ngesinto.
Ngiyagqugquzela kakhulu ukuthi abazali abafake isikole ebantwaneni babo ngoba isikhathi esiphila kusona sinzima kakhulu.
Kufanele mangabe bethatha le ndlela bazi ukuthi akukho zifihlo okufuneke zibe khona phakathi kwakhe nonomehlo.
Mudala umlando wokuhlolwa esintwini. Njengoba ngichaza ukuthi wawungenziwa wabesizwe wawenziwa ikhaya nekhaya. Yebo kwangabi womama besizwe kwakuba ugogo wey'ngane uzaluyise ebheka iy'ngane zomntanakhe ukuthi-ke kungantshontshi iy'nkomo zabantu kuthiwa ingane isaphelele kanti ingane isephelele.
Isifiso sami ukuthi abantu abafana nogogo Mantombela abangabagcini nabalondolozi bamagugu nemilando yethu bathole uxhaso.
Omama ngiyafisa ukuthi babe yisibonelo esihle kakhulu basibheke ngeqiniso. Futhi bathi uma besibheka ngeqiniso babe neqiniso umuntu aqala abe neqiniso kuyena uqobo lwakhe.